Siyabonga baba kuse kwabalapha unathi baba nababantwana bakho ningeni uthe emhlabeni baba ngibacelela isandla ubathwale baba ezindleleni bayofika emakhaya bephephile sibeka le bandla lonke baba lale ndawo baba nabantwana bonke abaguqa kule ndawo ubasebenzele baba ubenzele umusa omunye nomunye baba umesule eziyembezi omunye nomunye baba umbusise baba mabethabathala amanzi abenzele bonke abacelayo baba nabagulayo baba nabaseyibhedlela baba sibacelela impilo nabacela imisebenzi baba sibeka nabantwana beyikole bayaqala baba ukubhala ey'kolweni basebenzele ugaqe imiqondo unkulunkulu onomusa phuma nathi sonke ngabanye ngabanye unkulunkulu ophilayo unkulunkulu onomusa usale nabo bonke abazosala kule ndawo sicela konke lokhu egameni elihle lenkosi yethu Jesu waseNazare manje kuze kube